Hallelujah. None of Pemmy Mawa cry by the belt, yes, yes, send you me leave so. Yamin crown crown, ya da was sibi brim pempen, so de ye dree. Yes, show when you yam cassa for our quine. Now ne yam cassa and then so ye so Christo demo. Amen. Other four, me mamma cry by your befe, I can't come some way from my tear semper. A tiba, I can't you chum do what tree could see, Adrie no enum no. My tear semper. A tiba, I can't you chum do what tree could see, Adrie no enum. Yesu awuo, Yesu oyɛ yagye nkwa na wo. Na se dia Yesu awuo no ɛyɛ yɛ ni, sɛ ne maame Mary. Na ya ka ne ho asɛm ana sɛ oyɛ Josephine sɛ yere, ɛkyɛ sɛ wa engage no, afɛ no mo bɛ ware. Na nsa na aware no bɛba so no, ɛna Mary ho sɛ Mary afa yefuno. Na yefuno na wafa no na hom kronkron ho ɔden na aba no so. Na wafa yefrunti Joseph ohun ne sa no oyɛ nadwen sɛ on gu ne nimu ase bedwem sɛ de ɔmama mrɛte ye nemu obegya no kukuo mu sanse Joseph obi ano no soso osure wade na oyɛ nadwen sɛ obegya no din na anadwo da ayɛ no onyame esuma ne bɔfo da ne ho edi chance Joseph a uye David ba nsuro sɛ bɛfa Maria sɛ wo yere ohyia yere ɛfi sɛ abofra no a ɛwɔ ne mu no anaasɛ ɔnyinsɛn no ɔyɛ honhom ɔyɛ kronkron halleluya na ɛhom kronkron ho ɔde ne ɛbaa ne so ne san sɛ akwadaa no ɔyɛ kronkron nti no wamfa nnipa afɛ mu kwan so ɛna yɛde nyinsɛn no san sɛ Mary da so ɛyɛ ɔbaabu no na ɔbɛwo ɔbabarima Na ya tu nidin, wu Joseph ube tu nidin Jesus. Na, obeji na nkrofu efi omoboni imu. Na wei nina ebe imu. Sidi ya, odifu one kaya seshe, obe ibnu bibe nyinsen. Na, obe wu oba berima. Nibe frene se, Emmanuel. Ah, si chene se, o nyanko poni yen woho. Ena Joseph, sorry fi, ene mono. O ye se di obofo ne kan ye ne pepepe se tie a Joseph ye ne e fe dodo e san se adia na ne tibia na owo mu ne nye tibia e da fom na so Joseph e fa no se di obofo ne kan ye ne pepepe na Joseph e se ne bo se se abofo na da ne yam ne kronkron de ne ye nya de ne Maria be hie mu e won ne mu e kosi se abofo ye be wo no ampa A bridge swim, a merry woo, Jesus, na Joseph etu ni din. Other four, say Yeshua, Joseph, and a free David, a busimu. Na infitia sieno, may who say, I want to atu a sonno, and I say, in come sha, Eddie Kawa, a pamda denumina, chesser, I don't quite be feed David, a busimu naba. Ne said, ye bay ya, some ne bebe munsio, yanko poma, or bebo na. Ɔno ɛto ɛdene sɛ si ne so sɛ wo na sɛ sɛ meba no ɛsi wo suba no ɔhwɛ yɛ hyehyɛ yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔde ne bɛbata obi a ɔfiri David fie ɛfi sɛ Jew amammerɛm sɛdeɛ akan deɛ teɛ no ɛne yɛ Ghana yɛ amammerɛ nyinaa teɛ no ɛgya na ɛto din nti ɛsɛ sɛ ne a ɔto din no ɔfiri abusua ɛyɛ David abusua mu ɛfi sɛ agyenkwa no deɛ ɔno deɛ Oni nipa ebusua owo esoro ebusua inti sa oba asase so dia esese ofri ebusua ye David ebusua mu odofo ye nyankopon na yesum no ne ho ho dodo oyɛ no kwafo ohyehye ne biblia ne brepem ebrepem no wada na edi ampa ebrepem no so ma yesu baaye ye dia ye nti sɛ maria ye beka sɛ oba kronkron no fa ye nso na so ba kronkron no ti ye mu So for Yesu Christo so rad no krajem kwa. Oba kronkron no oti womo. Yesu Christo. Wabe wia se ko oti egeni sini fa so di ma yen. Ni etun sa frenu no ba ya bra bo mwa. Oni kronkron ni na ebe san se. Oso unya ye nyanka. Na obe ma kronkron no aba. Obe ye chitae fo, ye kendi fo, ye rechichi fo, ye cheche fo. Ye bibi bia ibe hiyan wa sa se so no. Kronkron no ene betre yen. Ni yesu betre che yen yina. Kronkron no na osan kaka yen. Afe wada unyanko ponke si yeni ni tumi diye di. Kronkron e jina yesu eni unyanko ponke jana ne mu wa sa se so a. O dani meni ye edi. Ense kronkron ye onyami tumi ya. oda na edi edi chiada sa enne wa fa Jesus ana wo mfa no a bomode mfa ne sanse wo fa no a ote wo mache se bebi obeko bia onyankopon han ne nso eda wo so ye kosora ye fa ye honto no so ne ye nka ka ye ho se Yesu Kristo a ye di na fa hye eye bro nya bre yi mu ye de kai se obesan bebi o wa badada na besan bebi o oba so yama ye kum no ye ne se de pe no be ba bi o so bebu aten oni wa ye kra do ana twen kra bi so mara de no nso ontinya mi asem nya mi shro bebre amen.